modiri monjo modua mukekete 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 niko nzoto mpio boya katobina nani mobra mobra mushie mobra nkutu
oyo yo oyo yo oyo yo
oyo yo
oyo yo oyo yo oyo yo
oyo yo amini mo amini mo bana mbanze kene baruka kibasakata bakutine bashilele. Bakoloka
beta mpunda ko beta mobali teo
okotula